Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Makofi AIC Pipeline Academy is now officially opened. By His Excellency Kuvizuru madarasa macha. Kanisa ambalo sisi tungependa kulijenga na nikamfisha mwanakandarasi aweze kuendelea. Onyeshwa mfano wa kanisa ambalo tunaazimia kulijenga na sasa
By June.
Yes,
sir.